Kuva ibitaro bikuru vyo mu Gatumba bitewe n'amazi y'imyuzurire yononye ibitari bike ibikorwa byose byarahagaze kuri ivyo bitaro muri kino gihe amezi abaye abiri abaganga n'abandi bakozi bahakorera bicaye muhira iyo rero ikaba ari nayo mvonya mukuru yatumye abakozi bo kuri ivyo bitaro batekegwa n'ubwoba kuko kuva bahagarika kazi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cyo kimwe n'abaramutswe karere k'ubuvuzi bari mu gacerere ntangere uyu muforoma avuga ko bafise amakenga menshi na cyane cyane kubari basanzwe bahembwa n'ivyo bitaro
bafise amakenga bivanye n'uko abategetsi bose bari mu gacerere duhereye ku mushikiranganje w'amagara y'abantu ugera ku karere k'ubuvuzi n'ibirongo bitaro bya Gatumba ubisanzwe kuva ibitaro bitewe amezi agiye kuba abiri ibitaro bitariko birakora abakozi nka bose bicaye muhira ni ukuvuga abasanzwe bahembwa n'ibitaro umushahara urumva ko ari ikibazo kugira ngo ubone iki amakenga dufise rero nubwo muri ako gacerere umuntu wese akabona ibigiye gukurikira n'abakozi bahembwa n'ibitaro bafise amakenga yuko umushahara utazabandanya uboneka abahembwa na leta nabo bafise impungenge z'uko badashobora kuruhuka kure y'imiryango yabo ingene n'uburyo busanzwe bugoye bwo kwiyunguruza
mu mwiheburo abo baganga basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuva mu gacerere burimwo gutanga ihumure na rijya hari rusansumira ikirakoregwa abakozi bo muri icyo gisata mu gihugu cyose ariko bobo bakaba batazi iyo bazoyikorera mu gihe bicaye muhira
twasaba yuko hoba ukwiga neza ikijyanye n'aho abo bakozi bo barashika kugira ngo babe barakoreraho nk'uko basaba ko ibitaro byoguma muri komine Mutimbuzi hariho ibibanza bishobora kujamo ibyo bitaro nka masantere do santere bari muri komine Mutimbuzi hama ikindi twasaba umushikiranganji ni uko ivo mu gacerere hakagira icyo ashikirije ubundi bicaye muhira biteye amakenga nk'ubu hariho urusasumo rwateguwe na leta ruko bizoho mu giteke cumi na zitanu z'uku kwezi kwa gatanu none twebwe abakozi tubona iyo tuzotonda ngo babwire urusasumo tutagira n'aho dukorera
ku makenga y'abo bakozi bo ku bitaro bikuru vyo mu Gatumba RPA ntiturashobora kuronka abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ngo twumve icyo babivuga ko